Gize mu mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi ndabaha ikaze mwebwe mwese muri ko murakurikirana hano makuru yacu mugira mushikirizwe na jewe Alex Mugisha. Aya makuru twabateguriye uno munsi akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira: abakora isuku hano mu gisagara ca Bujumbura mu mabarabara atandukanye bamenyesha ko bafise ikibazo c'ibikoresho bidakwiye ndetse bakaba bakoresha n'ibitajanye n'igihe, nayo mu gihe hariho abunguruza abantu hano mu gisagara ca Bujumbura mu makafi atandukanye batabashitsa ku gituro baba baragenewe gushika ko umukuru umuhanuzi w'umukuru w'igisagara ca Bujumbura jejwe ibibazo by'umutekano amuhumuriza abo bene gihugu ku ico kibazo bagiye kugifata mu minwe. Ndabaha ikaze rero mukanya muri mwimwe ukwayo. Ndasubiye kubaha ikazi kandi kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana kuko nanimejeje kubibamenyesha: abakora isuku mu mabarabara atandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko bafise ikibazo c'ibikoresho by'isuku bidakwiye ndetse n'ibyo bafise ngo bikaba bidahuye n'igihe tugezemo. Ni muri dukesha mugenzi wacu Nyandwi Rafael.
Indongozi zitari nke zisa n'uko zahagurukiye bimwe biboneka ikibazo c'isuku nyuma yaho umukuru w'igihugu amenyesheje ko agiye ubwiwe gukubura ikibanza kiri hagati mu gisagara. Utwigoro tutari duke turiko turakogwa mu ntumbero yo gusukura igisagara ca Bujumbura. Ico gikorwa benshi barabona ko ari igikorwa c'iteka narijya ko isuku risanzwe atari kirenga mu bice binini mu gisagara ca Bujumbura. Yamara intambamyi nyamukuru ikaba ari ibikoresho. Abakora ibikorwa byo gusukura igisagara kenshi bakoresha imikubuzo ikozwe hifashijwe amashami y'ibigazi bita amangarara, ahandi naho ugasanga bakoresha ayo mangarara nyene mu gusukura amabarabara. Abantu bakibaza uko ayo mabarabara ashoboka gusa neza mu gihe agikoreshwa ibikoresho nk'ivyo bidashemeye mu gihe abari kurushi nibo bakoresha imikubuzo igezweho. Ikindi kibonekeza n'ukuntu abakenyezi bakoreshwa mu gusukura igisagara usanga benshi batagira udukoresho dufuka amaboko twita amagan mu rurimi rw'Igifaransa, bigatuma bashobora kwandura ubwabo indwara zitandukanye. Eka abo bakenyezi bakura bategezwa kuba bafise ibirato bikoreshwa mu bikorwa nk'ivyo by'isuku bita amabutine, ariko kenshi usanga bamwe bambaye amakamba mbiri yebo yebo, abandi ndetse ugasanga atani ibirato bambaye. Iyindi ntambami igaragara naho iyo micafu bayishira mu gihe baba bahejeje kuyegeranya, benshi usanga bayishira ku mpande z'amabarabara aho bishika umucafu ugasubira mu ibarabara. Ikindi kibonekeza ni nyambaro abakora ibyo bikorwa baba bambaye, kuko bamwe usanga bambaye amajire, abandi amataburiye, abandi nabo ugasanga bambaye impuzu zisanzwe, aho binagora gutandukanya ko bari mu gikorwa barungiswe n'igisagara ca Bujumbura canke ko hoba ari abasamariya b'imbabazi bariko bakora ibikorwa byo kwitanga. Bamwe mu bakenyezi bakora isuku batumenyesheje ko imikubuzo bahora bakoresha yaheze, ariko gushika ubu atararonswa iyindi. Imikubuzo isanzwe ikaba igugwa hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi n'500, mu gihe imikubuzo igezweho igugwa hagati y'amafaranga 5000 n'ibihumbi 2000.
Tubandanya n'amakuru yacu kuva ku genekerezo rya gatandatu Ruhuma. Niho ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 rya Rumonge Nyanzarake byatangura, n'ubu bikaba bikiriko birabandanya. Inkuru twateguriwe na Benoit Sindayigwanye.
Ibikorwa vyibanze ku ibarabara rikuru ry'igihugu Bujumbura Nyanzarake vyaratanguye muri kuno kwezi kwa gatatu, bivugwa na Lieutenant Colonel Bigirimana Constante arongoye ikigo kijejwe kubaka amabarabara.
Ishirahamwe ryahawe kurangura ibikorwa ku ibarabara RN3 Rumonge Nyanzarake, ibikorwa byahawe ishirahamwe ry'abashinwa ryitwa Chico. Iryo shirahamwe n'ubu niryo rizokora ivyo bikorwa. Turamaze iminsi tugirana amanama, habaye ikibazo c'abakurikirana ibikorwa ico bita mission de contrôle. Iyo mission de contrôle yari ihari mu mwanya wa mbere byaranse ko irangura ivyo yari jejwe, haca haba kurisubiriza. Rero iryo shirahamwe ryarasezerewe, ubu hari rishasha ryaje bari ngaha bari kukivi kuva itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri. Nibyo harabaye ihindagurika ry'ibiciro by'ibintu, harabaho nibibazo bijanye n'irihindagurika ry'ibihe ku buryo igihe babitanga ubwa mbere hariho ibyahindutse hariho ibyononywe n'imvura ugasanga ibikorwa bizoba byinshi gusomba ariko iyo ntambwe ntiturayishikira yo kuvugana nabo ariko gushika kuri ino saha twarateguye note bita ordre de service kugira ngo tubasubize ukivi kuko nta kuntu iyo shira hamwe kiko cyari gukora ibikorwa ridafise abakurikirana ibyo bariko barakora rero nico gituma ibikorwa ico gihe byabanje guhagara ariko ubu kuva ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu twarabasubije ku kazi kuko bafise abakurikirana ibyo bikorwa ubu rero bariko barakora ibikorwa by'ibanze kugira ngo ibarabara abarikoresha bashobore kurengana ntibirafata intumbero neza ariko twaratanguye bariko barakora ibikorwa byo gushira an état de praticabilité barabara
aho mwomenya ko ibikorwa byo gusubiramwo iryo barabara byari byatevye kubera hari hakirindiriwe ishigwaho ry'umugwi mushasha uzokurikirana ivyo bikorwa
ndanirizanye ibikorwa biriko birarangurwa n'ikigo cy'igihugu kijijwe kubaka amabarabara ARB abariko barubaka ikiraro cya Ntahangwa barasaba icyo kigo kubarosa ibikoresho bijanye nako kazi basanzwe bakora nk'imyambaro ibirato n'ibindi nkuru twateguriwe na Ange Negrita Irahoze
nk'uko twasaba mu bisanzwe kugira rikogwe nyine turabikeneye kugira ngo cyane cyane imituga yiyunguruza ubusanzwe ze kwame yaharengari
leta ibicishije mu busiganganyo bujejwe inyubako bwo gikingira hakiri kare
inyuma yaho abo banyagihugu basabiye ko ikiraro Ntahangwa kiri mu gisagara cya Bujumbura ko cokogwa amazi atararenga inkombe ikigo kijeje kubaka amabarabara ARB cyatanguye gutunganya ibikorwa byo kubaka izo nkengera z'ubwo ruzi aho twashika twasanze ikimashini kiriko kirabomora ahazokubakwa inkengera z'ubwo ruzi ariko uretse ko abakozi bari basa n'abatariko barakora neza batumenyesheje ko atamyambaro y'akazi bararonswa aho twovuga nk'igire n'ibirato ibyo bigatuma iyo bariko barakora bakomereka cyane kuko benshi muri bo bakora atabirato bambaye eka nta nibikoresho bikingira ibiganza bafise bakavuga ko iyo babisabye babishura ngo barindire bajije mu biro bijeje kumenyekanisha makuru muri ico kigo batumenyesheje ko ibyo bikoresho babitumye ko kuba bikora ariko bitaraboneka kubera bacumvikana kubijanye n'ibiciro tubajije igituma batatanguranye ibikoresho bikwiye bishiye ko ibyo kubaka izo ntegera cabaye igikorwa cyo gukora byihuse ko hari ibikoresho bakicegeranye bagahumuriza abo bakozi ko bokwihangana bibonetse vuba bazobihabwa ibyo bikorwa byo kubaka izo ntegera bikaba bimaze indwi bitanguye
tubandanya n'amakuru yacu umuhanuzi w'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ajejwe igisata cy'intwaro arahumuriza abenegihugu biyunguruza ku mabisi atandukanye iyo miduga ikaba idashobora kubashikana ku bituro byagenewe mu makartie atandukanye n'inkuru twateguriwe na Elvis Munyaneza
abanyagihugu biyunguruza basha muri zone ya Musaga komine Muha ntibashimishwa nuko badashikanwa ku bituro byashinzwe na meri ya Bujumbura Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye umuhanuzi w'umukuru w'igisagara ajejwe ibibazo by'umutekano akamenyesha ko ico kibazo kizwi nafashwe bahanwa hisunzwe amategeko
ego turamaze kuvyumva kandi serivisi zibijejwe ziri ku kivi kugira yo gendombi twamatubona mu bashoferi b'amabisi na cyane cyane gihe habaye akabazo kama station taba afise ibitoro ari menshi barakunda kwikika mu kiza kubera guhamira maronko abantu ntibashikana bategerezwa kuja kugira bace bakata basubire gupakira abandi bamaze kumva bo kumusaga nabaja direksiyo kamen ariko nagenda babwire yuko hoba hariho ama ka amwamwe tumaze no guhana igitabo kigenga uruca nuza kwa mabarabara kirafise ikintu gitegekanya makosha amwamwe yakozwe n'abantu baho bagendesha byuma mu mabarabara dusha aba bafashwe ipolisi kijeje ujya mabarabara gica kiraba amategeko icavuga bagaheza bagacibwa amande ahuye nayo makosha bayo bakoze
abandanya himiriza abatwara ingendeshwa kutinyegeza mu ibura ry'igitoro ngo barenge ku mategeko
amwe twabatera nuko batobona ibihe uko biba bimeze ngo bace bikika mu kiza kuva na kera narindi iyo hari bibazo abarundi baje hamwe mu gufashanya mu kubibamwo bakafashanya gutora umuti bari hamwe urumva n'ingeso mu vyukuri itaranga akaranga k'abarundi
tubibutse ko ingendo mwe niyo ibonekeza no mu yandi makatiye kandi ko barihishwa amahera amwe niyo badashikanywe ku bituro byashinzwe n'igisagara ca Bujumbura
amakuru yacu tuyasoze rena yavugwa mu makungu twa twayateguriwe na Ale Lohisi Ndongozi
amakuru avuga makungu cyahereye mu gihugu cya Afrika y'Epfo aho inyuma yo guhura n'ikibazo cy'icika kugira amatara ubu naho ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu mu ico gihugu ku ngwa mukuru wa politike Johannesburg bararaje ishinga n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi aho bavuga ko iryo cikagurika biva ku byuma bishaje iryo kena ry'amazi rikaba rihungabanya ubuzima bwa misi yose ku banyagihugu ba muri ako gace kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2023 abanyagihugu bo mu turere tumwe tumwe muri icyo gisagara cya Johannesburg barahura n'ikibazo cy'ikena ry'amazi biturutse ku mihoho itwara amazi ishaje uruganda ruhingura amazi rwo mu gisagara cya Gauteng rubamenyesha ko biturutse ku icikagurika ry'umuyagankuba amapompo y'amazi agiye kugagwa ibizotuma ahubwo igice kinini cya Johannesburg kizobura amazi mu gihe kinini ikigo kijeje ikirere muri Johannesburg caragabishije ko kuva kuri uno wa gatatu hazoba ubushyuhe burenze mu gisagara cya Afrika y'Epfo ibizotuma abantu bakoresha amazi menshi ubutegetsi bukabona ko bizogira ingaruka mbi ku bigega by'amazi kandi bikagira uruhara mu kongereza ikibazo cy'amazi gihanze icyo gisagara cya Johannesburg amakuru avuga mu makungu cyabandanirize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho habaye guhagarika bushasha itegeko rihana abinjira mu buryo butemewe n'amategeko muri Leta ya Texas Senare y'akarere yongeye guhagarika itegeko rije guhana icyaha cyo kwinjira mu buryo butemewe n'amategeko muri Leta ya Texas ku rubibe ihana n'igihugu cya Mexico ariko iyo ngingo ikaba inyuranye n'iyafashwe na Senare na inyuzwa y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika aho benshi mu bayigize asanzwe ari abakonservatrice ibyo byari kwemerera ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko by'agateganyo gutangura igenekerezo rya 5/4 ariko rihagarikwa na Senare y'akarere muri Ntara y'Amajyepfo ariko ku mugoroba w'uno wa kabiri Sentare icimanza z'akarere yongeye guhagarika iryo tegeko ivyo vyashikirijwe na Donald Trump asanzwe yipfuza guhagarika itegeko riha uburenganzira abimukira baja muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika mu gihe ariko ariyamamariza ikiringo gikwirikira ubutwara agace ka Texas Get Abbott yamaze amezi menshi yanga ku mugaragaro ububasha bw'umukuru w'igihugu mu bademokrat Joe Biden nkuko bishikirizwa n'umushikirangaje imigenderanire n'andi makungu wa Mexico wekana we nyene nta buhungiro azoha abazoba birikanye muri Leta ya Texas no mu gihe mbere boba ari abanyamexico bamenya ko iryo tegeko rizwi ku izina rya SB Cut ryatewe ko umukono mu kwezi kwa Kigarama na Get Abbott rishiraho icyaha gihanwa n'amategeko cyo kwinjira muri Texas mu buryo butemewe ku banyamahanga aho gihanishwa gufungwa amezi 6 cyangwa 20 iyo cyisubirije
n'ingabo tuciye dusuzerera amakuru yacu uyu no munsi ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana ariko imbere kudusuzera n'amakuru ndabasabe munkundire kwanze ndabasubiremo ingingo nkuru zari ziyagize abakora isuku mu mabarabara atandukanye y'igisagara cya Bujumbura bamenyesha ko bafite ikibazo cy'ibikoresho bidakwiye ndetse bakaba bakoresha n'ibitajanye n'igihe tugezemo nayo umuhanuzi w'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ajejwe ibibazo by'umutekano amenyesha ko ikibazo cy'abunguruza abantu mu makarti atandukanye batabashitsa ku bituro biba byaragenewe bagifise uko umutima bagiye kugitorera inyishu nino ngaho rero duciye dusozerera ano makuru yacu ndabashimire mu bw'umwese mwari ko muradukurikirana Devi frise comandanya, mugiri bihe viza, mubanyo no mubyanyu, mururanigwe, imana ibahe.